abakozi ba seni gukorana neza n'abaje bandi yego n'amatora cyane cyane ababaza mu biro by'amatora hariho babaserukira bitoza hariho abarorezi aho bose baza kugira ngo bafashe amatora meza bayarorere barabe ngene bigenda barabe ko ngene nabende igihugu batora kandi babivyabona iyo byangize mu matora icyo gituma rero gukorana neza mugare rero nabo nyene bakaza bazanye ibyo bategerezwa kuzana byangombwa kuko hariho uruhusha bahabwa na seni abaserukira abitoza hariho uruhusha abarorezi hariho uruhusha bahabwa boze rero babyitibangikanije kugira ngo ntihagire ubabuza kwinjira mu matora twatwongera wikindi kimwe twamaze kuvuga nicerekeye amatelefoni amatelefoni ni si meza mu biro by'itora nico gituma twavuze tuti bayazimya kugira ngo amatora abe mu ituze maze ukeneye guhamagara kiri ngaho abanza aje hanze ahamagare hanyuma agaruke kugira ngo amatora kumatekanye abantu birinde abantu ntibasamare murazi yuko ayo matelefoni agumye yakije aca atangura imiziki urumva bica bihagarika amatora ivyo navyo n'ibindi tubishaka twagomba yuko amatora aba neza mu mutekano ntangere kugira ngo agende neza uko twese tuvyifuza
ko turarabwa ukuntu twahunze gutandukanye hari abahunze ibijyanye na politike hari abahunze ibijyanye n'imiryango yabo y'umushwana turasaba ko amatora agenda neza mu Burundi abakene impunzi ziri mu nkambi ya Nduta zipfuza gutaha bamwe bifuza gutaha bagataha amashyirahamwe amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi nk'uko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira hama impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania bagume bazifasha nk'uko byari bisanzwe
Ego urabona twebwe twifuza ko amatora yoba neza ariko uko ari karabane ako ashobora kuba neza kose ni nkuko ingorane zozo turabye igihugu cyacu cy'u Burundi izo ngorane ntizizobura amatora uyu munsi abaye neza n'ubu nkajewe kuva nkuze ndabye umwaka imyaka itanu amahoro abayeho inyuma y'indi imyaka itanu haca haba induru nyimba nk'umuperezida batwaye igihugu atsinze amatora nk'uno munsi inyuma y'umwaka intambara tuzatwumva yerere intambara irasubiye irateye
nakwifuriza ramba arabahungutse babona yuko bahunze nkeka umutekano wabo babufise kuko twese ntitwahunze kimwe hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe mbwiye ikintu nifuza nibatugira amatora meza ababere meza jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga karonka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nka tanda kaburana sino bamombye kandi nari narakazanye aho kweri je ndasabira neza Burundi ko bwo kumerera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabira mayeho mba ndibereho ko ndarunka nta
ku bintu byerekeye amatora turabishima cyane nkatwebwe impunzi turi hano muri ino kambi ya Nduta ariko twifuza ko yoba neza ntangere nkatwebwe abantu turi hano bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye hajewe mumva ndi mumvugira hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mudufashanye nk'uko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotaha naho bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo ariho umuntu yoza va mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hariho abantu benshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe ababyeyi umubyeyi uwe ni kadumenga baje kubaderanja atejo ndagiye eje akagaruka bijya bintu biratubabaza
nasaba yuko amatora yogenda neza mu Burundi hariho abakeneye gutaha bagataha mu mahoro natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko yuwene yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasa aza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha iyi ntambara iteye twasaba rero nk'ubuko twamaze gusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo mwo hama twigumire mu buhungiro nakundi ko amatora yo mu Burundi yoba neza kugira ntagira injyana dusubira gutera
amatora abaye agenze neza kandi turabyizeye kashobora kugenda neza abazohunguka barazobakira kandi UN nkuko yama ibakurikirana izorushirizeho kuko avuye ngaha mu nkambi akagenda mu Burundi ntacha aba yararimye azoshikajya ni nkuko UN nkuko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bari ko barahunguka nabo mu Burundi na cyane cyane urabona nkuko ba ushitse mu gihugu wari umaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba UN yuko yobandanye bafashiriza mu Burundi wabagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
na cyane mu kicanda hava incandazina naje ikintu nosaba nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi nanaho dufise nyene nitwumva uyahubwo bazona twunguruza gese nifuza ni gusubira Jaza ko bonyunguruza nkabona akana kanje ko kateye imbere kakaje imbere nkabona ko kazongirira kamaro kubera ndagafisha ari kamwe UN nayo igumi dufashe idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya UN na leta ya Tanzania
twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira hariya makiri ya gihugu nka mu bantu bazoguma hano mwobandanya mudufashe ko bisanzwe cyanke mukaturabira ubundi buraro twokwigira mu twogendamo aho mutugiriye neza cyane ubwo rero ku bantu bazuba batashe bahungutse dusaba yuko natwebwe twaba dusigaye hano mu dufashe uko bikwiye mukadufasha nkuko byari bisanzwe
rero turasaba yuko amatora yogenda neza kubera inyuma y'amatora yagenze neza hariho abashaka gutaha n'abashaka kuguma ngaha kugira ntibizobe nko muri 2025 mu 2015 hanyuma kuri twebwe tuzoba dusigaye ngaha bakaturonderera ubuhungiro bwiza kuko ibibazo biratandukanye by'abantu twebwe ntidushobora kuba twohunguka
niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu rusenda dushobore gutaha icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntihagira hihengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe turifuza ko bimpinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo wa mahanga
ukuri je icyo niteze ko amatora agenze neza twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe dusaba ko amatora byukuri bo hagarira amatora seni igahagarira amatora bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi kuko turateshejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho nukuri amatora ntiyibwe intahe aho ishize uwatowe nawe ahagarare magabo yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi
n'impunzi yahungiye mu gihugu cya Congo ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane ayatsumba yandi yoba yarabaye hama uwo bayatowe wese agatogwa biciye mu muco hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashira intahe ishize kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye mbese nicyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana sana bajya abandi banye politike bajya abo mu ma societe civile bagize uruhara muri 3e manda bo zijya ntambamye zabitumye zikavaho bakicara bakaganira kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugira hane gutaha mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu kuko twese turabana mu Burundi kandi nitwipfuza yuko kohera hanze
abantu turi hanze uraba ari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turipfuza yuko amatora yoba huboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi
twari twipfuza yuko amatora i Burundi yogenda neza bakaraba ukuntu bo bitunganya abantu bajejwe ubutunganye bagakurikirana amatora akagenda neza uwo bazotora wese azotsinda amatora abe nta kundi tumwemere adutware icyo twashaka gusa nuko dutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu c'u Burundi agwanya ubukene mu Burundi akwiragiza amashyira hamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati arabukunda amashyira hamwe yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere akazara bafashisha nyine abahe nibitungwa borore
byo nk'impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo nta kintu kinini niteze kurano matora kubera ko ngize numva iyo numvirije amaradio biko biravugwa ndumva ko umugambwe uri kutegetse ari watunatumye duhunga none munsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakoresha mperereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Ivaliste asanzwe uzoserekera mu matora mukuru w'igihugu narumvise katatandukaniye na nkuru nziza kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi gucero gatamuntu ashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica naci mbona yuko ibya bindi nyene 2015 2010 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyene ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bipfuza toshoboka kwa mutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara abasendedi bazubandanya utoteza abandi bantu bose batavuga rumwe
bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora gusha dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu ariko icyo no hava mbesha cyo bigumye uko byari biri aho urumva ko nta wavaza kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika bigahinduka turataha ariko bigaguma uko byari biri n'ukuri simva ko umuntu yava avuga ko yotaha bo jewe nkuko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko bari zigiye ko rwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuzuba rutashe ariko hagatsinda muri bajye bari basanzwe nuko ndishobora gutaha
nta kida kinini cyubyiteguyemo kuko ubugushikwa amatora ariko araba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu basha kujya mu ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko ajya gutora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abatari abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu naho kugira bitegura ayo matora biragoye rero kugira ngo abantu baze bakundi ayo matora mu gihe hariho benshi atari mu ayo matora kandi twarumvise ko hariho n'abarurizi mba makungu babwiza gukurikirana ayo matora atemereye kuda kwikana amatora kugira ngo abe mu muco biyavuyemwo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizambamo nta kinini tubyitezemo kuko turabona ko hari bitakuzagwiza gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose